Ereguzi mani utoi, profitu yo higwina kanyagatui. Ereguzi mani utoi, yo higwisitara kugira vai. Chupa jawe, shuru nimbana ujo ewe. Wagira ngoturi mijuru mbegu bubu ju ewe.
All right, what do you say about that on a quick social media? Zibla Islam, Zibla FM. Mwizoto kwa kilu mutume na usiundi wakabi ya zaku fugi vijelike vijagera prazi gitela mkita sanzo chane kilimo mwini vje double J, double D mwini bimani boy chakime na big fees over mwini bantu boy vishuro chakime na D1 wa mwini teka music mwini vje mwa yuko alami watabane imi tukwini kome chagegu ya kugitela mwini stage imge madu hezo mwini mezi dacha dabo nye gila mikrofone dabo na biti umbisi nandiri mbo umbisi dabo heza gira beat, heza gira microphone. Niko bavyita kweza gira microphone.
Ubonye ndandari notimba ninya kubura. Ubonye ninji club mbanje kurondera. Usere bura. Kwitwikira. Ugotomera. Inana nichubila. Ereguzi mani utoi, profitu yo higwina kanyagatui. Ereguzi mani utoi, yo higwisitara kugira vai. Chupa jawe, shuru nimbana ujo ewe. Wagira ngoturi mijuru mbegu bubu ju ewe. Umwe wese ni chakunda na kwibanira. Je wichanza nyeni.
Nizoka ni babe.
Always, double J.
Neza chan.
You're good.
Neza chan, of course.
Well, I tell you, Rajam, you black affair. Have that kamere, sifu.
Ariko narinda birindira ngishika cyinshi.
Wow.
Karibo cyane.
Murakoze cyane.
All right. Ni ryambere Jake ndakora cyambere ho wabonye gutemeze gute nk'ryambere. Ndibaza Black FM kuri Black TV kiyagiye ariko bunaha ni Black FM.
Ayi bintu ndabona bimeze neza. Turi ku radio ariko n'amasana murabona bari ko barayafata urumva ni ibintu bidasanzwe si bya bose ntimukiri bwa bwana
si bwa bwana wow
nibyo bi
Jerry kino kyo rakinyura bose kuri Double J Biggie ndakunda ingena vuga yorosha ibintu
iyo Double J ngo akagije bya ata
mugabo agacha vuga ijambo rikomeye kumbe no kumuntu asara yo cyayisanga yapararanganye urumva ni atari sana Double Jede yeah. Mesenese yuko inkono ihirigihe ego twarapanze birapanguka turapanga birapanguka bivanye n'amactivity mugabo imbere ko tugenda cyane kwishye n'igiteramo tubwire kwanza iyi minsi ngahe warumaze wari hari abanye ikigali mu Rwanda byari bimeze gute hari ya
bintu bimeze neza
tubona mu munsi twayakiriye neza cyane gusumba wanashaka bivanye n'uko atasupport imaros kumunize mwaririmba bimeze gute kugira mu cemu subiye kandi nimba rivyo mwasubiye mugiye kwa collab zindi canke ni kuba vya personal atari ndirimbo za makolab kandi
ubwa mbere na mbere sivyo
support mwa rero
sikumuri nzi twaririmba ntako tagize
Bruce Melody
kubera sijya yo nyine hari ni yindi tarasohoka nyine nawe nyine yari itanzaraza muri tournage turakora ibintu turapanga urumva umuririmbyi nkuye akwitangira inshuro zingahe wo cuvuga ngo nta ngo ntacyo yakoze
nakwitse kwitse remix
yara posting enigirimo
umva zitatu
zitatu rero yara postinze ku mbuga ziwe ntakora ku radio ntakora ku kimenyesha makuru imbuga ziwe nizo platform ziwe urumva ya TV online nayo ntandirimbo bavuze urabizi kuri TV online ibiganiro nazo urazi ko si byatari indirimbo barayizi nico gikuru kandi abayitahura barayitahuye kubera si indirimbo zose zitahubwa na bose umwe wese afise afisivyo abona ko birenze urumva hari abakunda regi hari abakunda amapiano eregeni y'amapiano abakunda zuki barindire ni nasohora zuki bazoryoherwa ariko abandi bararyohewe
ariko tukiri ngaha nyene nashaka kumenya umubano muri sekiteri imico kama Double J n'abanyarwanda vyifashe gute eske abanyarwanda baratahura ivyo Double J abashikiriza hajya mu Rwanda nyimba bitahura ubona bigenda gute
Jenny waza kuba bitahura kandi si kuri Double J gusa ni kubaririmbyi benshi batandukanye mu Burundi babikora neza ababikora neza birashika hariya bakavyumva kubera si twebwe twenyine tubarondera nabo baraturondera murongo natwe baraturondera bakubwira ati ntabara uririmbe muri indirimbo ndakeneye support ya murongo naje mbonye hari ico hari indirimbo ijanye no muririmbyi kanaka ndamurondera tugafasha nyirumva niko bimeze sikuvuga abarundi ntibabifate nko kumenga ni kwisemba cyane kugira iki turakenerani baradukeneye nkuko natwe tubakeneye urumva habaye injyana mu muziki w'u Burundi n'u Rwanda nibaza ko atacyo twokora ngo gishike kure kubera nibyo bihugu byonyine bivuga ururimi rwumvikana urumva twebwe turakeneye ko abanyarwanda batwumviriza cyane nko kuma platforms yacu kugira nyene ibiharuro biduge twinjiza kanoti kubera barumva ibyo turirimba nabo nyene nuko zijya views baronka nyinshi niza barundi urumva no mu biteramo badutumiramo hanze usanga ari abarundi n'abanyarwanda rero tuciye dufata ibintu byo kuba vangura cyane kubatandukanya byo tugora cyane kwinjiza kanoti muri uyu muziki.
Alright, abigoye cyane. Uvuze igiteramo bavuga tukora hasi ukibutsa uyu muntu ibitsamo byinshi byagiye bisiba byiwabyo hanze. Wanavuze uti sindabihisha ugikazo cha biza n'ingwa nikomeye cyane. Fese kibazo bimeze kugira bijye biteramo uko biko susha ko wabajije ahanda gucha kumeza. Ingaha bajije nco yishye bafana bo muziki sito bafana batubwiye ati mega double J bitabagiye utegurwa hanze bizoba cyane bizoba. Ego vyarasize bimwe ibe ko ari n'ibyikora tegurwa. Tushaka kumenya double J ni bitabo byo hanze bimeze gutse tuma Europe cyangwa muri Canada n'ahandi.
Ibiteramo biracapangwa kigiye kibazo cahabaye twahisemo kubikora nyine tutarashira hanze amafishe n'ibiki rero bimaze guca mu tuzobamenyesha anytime n'ejo uzawumva byaciyemo tukababwira andi matariki tuzobikorera
ubwo ntimeze ko byavyanse gucamo kumva z'uko byavyaciye mu gihugu cy'u Rwanda
birashoboka cyane ntibishoboka urumva nta bamenya ariko turize ko yindi nshuro bizoca moto ni migambi y'Imana hataragira ni baragira nyine urarindi.
All right, dabo je ntaza kugitera mu singa kivo dafite bafite kibazo mu kanya gatoyi nshaka kubaza kuri mute wa kiriko ni moto yawe n'umwana wareze umwanwa abanyaka myinshi beshi bari dogati kiriko YouTube birasinze nubwo tubona indirimbo shagiye gusohoka uja kiriko na double jemeze gute bikote ya support yo muziki wiyo ati bavuga ati YouTube birazi irasinziri
urumva yukora ibintu byinshi mu bibangikanya aragira gufata umwanya wa bimwe ibindi ukarindira gatoyi kiriko n'umunyeshuri aheza uwo mwaka rero iyi nzo kuguma asohora indirimbo byari kumubuza guheza umwaka kandi asigaje umwanya muto kugira aronke diplome hama aje mu bindi urumva rero ivyishuri bivuye mu nzira ndibaza muratangura kubona indirimbo nyinshi ziwiwe hari n'indirimbo iteye ubwoba cyane igirize siterabwoba ariko je ndabivuga uko navyumvise irajitwa ntivyakunze
byakunze ko niga ndakore narize ntivyakunze ko ndabivuga byose
urayizi
ndayumvise twadukorera muri byose
kazi mubizi rero urakiraga cabanje
Big J ari kintu kinyuheye sana nawe ntaye ntakibajije mugabo naciye numva inyishu ya benshi tukiri cyo cyakiri kwavuga yuko amashuri yahevye yahagaritse uko nuko aho akavuga ibintu biri anye amabeza akaba menshi umwe akazana ibi i wa telefone akiri ko kiruko ntavuge ntaboneke mugabo double J akivuze neza kandi numva umenga ni nyishu ku bantu bose bagiye baragira ama confusion cyangwa bagiye barihenda uravyumva ni gute kiriku gushika amasaha ari ku ishuri abimbye neza yuko biko kiriku atiga bariheze kuko umuvukanyi babana ni bavuga neza yuko kiriku ari ku ishuri kadaheza uno mwaka bisiga yuko iyo nkuru ya kiriku n'amashure inyishu tayari amaze kuboneka ubu kiriku muri make bivuye nuko umuvukanyi babana tayari maze kwivuga yuko yiga nivyo sugaye ko ariga abantu batelefona hano batubaza ngo ubanga none ngo ariga ngo ntiyiga tayari gihe cyopatikana ariga double J jewe gatoyi nkundire meko tuzamwa mu giteramo cy'itariki ndwi hariho umuririmbyi umukurambere yavuze ngo abaririmbyi bacu birabagora gusoka igihugu bivanye n'ingi batoroherezwa wiyumvira ko umuti ari uyuwe kugira abaririmbyi muronke uko koroha cyangwa koroherezwa kugira wandanye imirimo yanyu yo kuririmba hanze y'igihugu cy'u Burundi byo byogenda gute ku giti cyawe
Jenny bazako nyene umuziki uhabwe gaciro akarero nko mu gisata cy'umupira w'amaguru urabona ko nyene usanga leta yabigiyemo cyane nyene kavuga ati abantu baseruka igihugu umva ntibirinda kuba ibintu birebire cyane ngo kugira uje baje gukina hanze cyane baserukira igihugu ariko twebwe biratugora nyene kubera peut-être ntituraronka iyo support yabo cyane ntibaratahura neza ibyo dukora sinzi ariko je nibaza ko umwanya mwiza ari uyu wo kudushyigikira kuko natwe turi mu bituma imaje y'igihugu ishika kure ituma nyene n'abanyagihugu babaho bishimye baryohewe kuko iyo bashaka kuryoherwa bumviriza imiziki yacu batamba imiziki yacu numva natwe dufite icyo duterera mu kugira amahoro nyine abeho mu gihugu nyine abantu bumve batekanye baryohewe urumva je nuko ndabibona nta byinshi nabivuga ko katuje kugiteramo nacyo
na cyane cyane bigi nakubwiye neza yubuko hari ukunda buje atwara ijambo bukebuke yitoze mugaba kugurura imiryango myinshi n'umva none yaje mu nakubwira ati umuvyeyi wa twese ariwe leta ni barabe basi byo bintu bazi barurushye kugira abartiste bacu basohoka igihugu bagende yakirikare bigi ni WJ yakoze ibitaro bitari biki amazi kujya muri byinshi amazi kujya muri bito no muri bikuru ariko none WJ itariki indwi zirageze ubu turi itariki zinga hafi zitanu
hasigaye iminsi ibiri
hasigaye hafi iminsi ibiri
umunsi w'ejo wa kane n'umunsi wa gatanu nyine uwo munsi hasigaye umunsi umwe by the way
kugira duhurire muri Gera Plaza ugiye guhura n'umwe mu bafashije kugira haboneke igice gito cy'ubuzima bw'umuziki wa WJ igice gito kuko icyo gihe wari umuririmbyi kandi warakora be wiyumvira yuko bizogenda gutse muri iyo giteramo ugiye guhura na Farias irigira kandi inyuma ya waheze igihe tari gito umenga ni muri collaborate guca
je nibaza ko ari ikintu cyiza cyane nibaza ko ni ikintu cyerekana ishusho nziza ku muziki wacu haba kuri kote y'iwacu no kuri kote yiwe kubera ndazi nawe nyine ubwiwe arabona ati narezi bikura urumva nyine nararize urumva rero nyine ni ibintu byo kwishimira ni ibintu byiza cyane urumva ni generation zitandukanye zizoba zihuye nyine muri bwa rukundo nyine muri bwa bumwe nyine ni fresh
jakabazo nyakibodo ni nyine navuga tukora asukebutse uyu muntu bifisa amagreda boje ati ngo turirimbe zandi bo twarimba za suguwa n'izige zitandukanye twarimbanye boje azo twa kuri stage baririmba izo ndirimbo
biravana na programming nimeze kuri gahunda ziyo na gahunda za
buze mu gihe abikoze aravuze ati je kujya twabonye sabi yabikoze suguwa ngiragiye kuri stage iragiye kuri nane kare bo turimba WJ mutoye wanje muhungu wanje uzoyiriri muzodo kuri stage
je ntavuze no kwanka mugabo w'indazi kwatavuye uko
oya wewe ari nza guhamagara
cyabaye
ubureyo yagwamagati akarore okine je ndi Farias WJ mwene mama ingo rero shaho turimbe za ndirimbo zacu zimwe zakunzwe cyane
baririmbara za
tuzihereze benezo kuko sizi wacu situshayimba tuzihe benezo nka WJ uzovyakira gute mu rwanda esuko zoduga canke
je sinshobora kuvyakira nabi sinshobora kuvyakira nabi ndi waza abarinzi bose bari muri kijya giteramo ntacyo batokora kugira abantu bazuba baje hajya baryohegwe urumva twese hajya tuzokora ibikenewe ivyo dufise vyose tuzobitanga kugira abantu baje hajya kuri urya munsi baryohegwe rero nibaza ko ivyo vyose birimwo n'ibindi vyinshi urumva si we wenyene ariyo n'abandi bavishu ba diwan urumva rero turashobora ntacyo bitwaye turashobora kuimproviza tugakora ikintu urumva nibaza ko kwese turi tayari kugira dukoresho nziza hama abantu baryohewe.
All right.
Bigi iminsi ibiri gusa ni isigaye yonyine nego duciye kuzamuka mu cyo giteramo nashaka kumenya nka WJ muri kino gihe uriko witegura gute kugira abantu basuye kandi babone WJ wa wundi babona muri za pre music umwe babona mu itumutandukanye hirya nino kugira uduhereze ako kandi kantu gashasha kakabirya nike kintu uri kurategura
Jenewaza ndabivugiye nga byose biba bihereye hano nyene cyico ndabasaba gusa no kuhagera kuri urya munsi kubera twiba turishya amahera kugira tubajyohere rero na ucyo bakeneye no kuryoherwa natwe tuzoba turi hajya kubajyohera utazoryoherwa baze tuzomugarura ariko ndazi niwashika hajya ntuzokwicuza twese turipanze kabisa ego
Dabo haja hariho ico bise ngo Gera Plaza Band canke bendi mugihe tuzi neza yuko na Dabo J mu byo kuvuza music live ku rutonde usanzwe uri muri liste kuko ndibuka neza warigeze kubikugira ivyigo cyo giye muri Prime Music ndavyibuka ubwa mbere warabiciye ko nashaka kumenya mbega ndende muri kino gitaramo bizogenda gute mbega uzogira live performance cyangwa uzogira nyene playback kujya kwa bandi ba artiste basazwa nabigenza
genzogira byose kugira bose baryohegwe kubera abantu bakunda ibintu bitandukanye aba bakunda umuziki w'ikibiriraho n'abandi bakunda kumva urya mudundo nyene wa nyene wo muri studio
wo kumena mabuye fresh
rero bose ntacho bazotuburana zo baturi hajya kubikora ku bwabo
Legend yubahwe. Yabikoze. Shaka
tumushikirize ivyiwe.
Dufashanye. Dufashanye kugira du muri bwa rukundo. Ariko bige ka karirimbo karinojiriga. Iyo ndirimbo jewe bige nyamara kwinjiramwo ndayiture. Muzehe.
Ariko agicavuze kwanza kuri Legend Dabo J biko tumushiza ku kantu. Umuntu tumwe gusa. Gicho shikize gusa kuri legend gusa kuri
ni note ni ndirimbo igezweho mu runo mwanya urumva nyene ari ibintu nyene abantu duhora abaririmbyi bagenzi bacu cyangwa abandi bahakana kuvuga ariko jewe indirimbo iri ku mwanya mba ndayumva nyene mba numva ati buja flavor mu runo mwanya hagezwe hizi urumva rero nimwe mu ndirimbo zigezweho aho cyo urayumva nawe ishi umwotsi nziri kwirasha nyine harahiye nuko nyine kuvyakira nyene turamuha ikaze nyine dupambane niko bimeze kandi ibana imana imukomeze kabisa kuko bitsitaza ni byinshi nyene
amuci intege
abacana intege ni benshi ariko nyene tuzotsinda tubisaba kwihangana cyane ariko nyene tuzohagera kabisa
karibu cyane
dinoji
umvise Nge gato Dabo J nge gato cyubwira.
Ni noji.
Ngiye yumvise ivya bambusha kumushikiriza.
Yego.
Yumvise acha kushikiza Dabo J.
Yes.
Uko biri kose bamukurikiranye.
Yego.
Ariko imbere ya byose baza kwaza umunda mukize. Ibiga ni mukuru wawe ndoguze tubitubiko.
Ndamara mukije cyane Dabo J.
Yes. Waruzi ko umunsi w'umuzohuri mu byano rwuke anye akakwakiranye nka mukuru wawe.
Dabo arabizi je ndumufana wiwe ndamukunda cyane.
Yasanzwe abizi.
Mbaremubwira.
Dabo ni.
Asi. Turavugana. Uwo muzi ko basanzwe turavugana.
Natwe mufite ama beef nyemu tayaga.
Hari giye batubwira ngo urumva ngo hahiye ngo mbaya ngo bitugane.
Kajya baragatwiko gusa nyene mbaragiye tumeze fresh kwe. Nuko ko ni kintu cagatiro kuri je guhanda baje kuri mikro. Yes.
All right. Umvise amajambo akushikije amajambo yo no vuga y'inkora mutima.
Yes.
Yagize agende.
Yego.
Ebana ku mpanuro y'ikimesha kubwira ngo aba Babiloni ga ntibarajyama. Bari kuri target tubarasubira tu wewe agakosa gato y'gusa kakujiye ko amacu atangura kwataka.
Yes.
Ereye ko ivyo rero nta mwanyu hari wo kugurura ifo kuguma nyine wugaye.
Yes.
Yeah. Kuko iyi irakunzwe ariko usheka uturondera kandi kumbura kazotuma gasimburira iyi mucibahiro cyayo.
Arazifisa harisa generagiri wakozo yo kumva zike muri zo ariko
nyine turasohoka.
Ni neza cyane kabisa.
Tunamishiko legend yasiye kuri we remix by
the move ne akabanga ariko nyine.
Tunamisha kuri legend ifise remix irimo El Pro wowe nyene Dramati Beefs on the Floor ndininde. DJ Philbyte.
Yes.
Wow. But Jen Hagee. All right, reka rero tugerageze novuga yuko Double J umushikiriza gashimwe ka Ali Jane cyaka gashimwe cyoshye kutahukana keza cyambere muri top 10 novuga yuko ni mukuru na mutoyi. All right, ni Ali Jane ndirimbo ya Lady Arino G tuba turumviza imbere ko bamushize gashimwe ki.
Sometimes you don't.